yethu yabo zonke zabantu. Bawazise indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo ulwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi ngokubalulekileyo sithandazele irhamente engcwele kulo lonke ilizwe. Uhlale ngethamsanqa zikhokhelwe iphathwe ngomoya wakho olungileyo. Bade bonke abasibiza ngokuthi bangamaKristu bakhokhelwe endleleni yenyaniso. Babambe inkolo ngantliziyonye bebambisene ngoxolo behleli ngokulungileyo. Sithi ukugqibela sibabhekisele ekubeleni bakho wena Yise wabo bonke ababandezelwe ngendawo ezithile emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Sithandazele ukuba ubonwabise, basize ekusweleni kwabo, baphunyamezelwe ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekileyo kuzo zonke iimbandezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakho uYesu Kristu iNkosi yethu. Lokuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabanye othe kanjalo wakuthembisa okokuba wothi kokuhlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengomnqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho njengokuba sifanele. Siphe kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho, siphe kwilizwe elizakubakho ubomi obungunaphakade.
Amen.